Ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukuhlanganisa kungahlangani lutho awufundi ukubekezela mtakaba awufundi ukubekezela noma kukhulunywa awufundi ukubekezela awufundi ukubekezela
Working hard every day, ngoba nje ukufeza amaphupho noma besibukela phansi kwamanje singena lutho. Isinamuva liyabukwa ngeke siphele umfutho sothi khu. Ngolono abantsili nathi sithola umvuzo. So lokho siphoko phethe nikezele sibambene ngezandla sithande zophezulu sicela ukuthi asiphe amandla. Amandla ocosha ikade siko nokugcibana indlala ngepeni nephepha nekhono lokuciko nje kokuloba. Do you know the pain? Yokuphefoma ungabhatalwa, you don't know the pain. Yokuvuka kubantu uyophanda, you don't know the pain. Yokuthenjisa izulu nomhlaba, impilo irap sometimes ikwenza
How fun to be sagithi uzodlula bekezela
but ayikho inkomo ebuthongo qina idola ungagive up ngisho noma ngabe nzima bekezela ungadikubali akubona bonke abantu abajabula ukubona uphumelela abanye bajabula ukubona ukuthi uhlezi uswela umona uqale sweni kanjalo ufike enhlizweni asibambanene no together share nalo lwazi izandla zakhezana sekubukelana phansi kakudaliwe kaseqaleni emhlabeni mele kube khona abarish nabaphuwa ngoba emhlabeni siphilela imali le mali nabantu bayo nabantu abanemali yabo yayibona impili kanjani mele siphande kuze sonke sithole
ithuba awufundi ubekezela